come teri doba duba 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 ishqe taba hi toba
Bye.